this week.
Unakula vipi na kuaje?
Why you say?
You pay, you ready?
Ah, mwanangu rudisha. Ah, mwanangu rudisha. Rudisha.
Power to you.